Leliyafu, Leliyafu,
Mthembu, Mthembu,
Mthembu, Baba,
Mthembu, Mthembu,
Ashaye phansi,
Mthembu, Mthembu,
Ngendungu yakhe encane,
Mthembu,
Ndungu yakhe encane,
Mthembu,
Ngendungu yakhe encane,
Mthembu,
Mthembu, Baba,
Mthembu, Mthembu,
Ashaye phansi,
Mthembu,
Ngendungu yakhe encane, Mthembu,
Mthembu,
Umdengelezana,
Mthembu,
Umdengelezana,
Mthembu,
Umdengelezana,
Mthembu,
Umdengelezana, Leliyafu, Leliyafu, Kumtshela ubaba, Ashaye phansi, Ngendungu yakhe encane, Umdengelezana, 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 Umtshela ubaba, Umdengelezana, Ashaye phansi, Ngendungu yakhe, Leliyafu, Leliyafu, Umtshela ubaba, Ashaye phansi, Ngendungu yakhe encane, Umdengelezana, 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 Umdengelezana,
Umdengelezana,
Umdengelezana,
Umdengelezana,